Sanibona nisanibonani igama umchasisele isiminyaminya sentombi zasemzingane ixhubeni kwakho kwakho maya. Nayi i-podcast. Namhlanje ngiphethe insizwa lapha insizwa esafika emculweni kodwa noma nje isikhathi sesiside niyazi ukuthi kuke kwaba le corona izinsizwa lezi ezifike ngesikhathi se corona. So wathola ukuthi isikhathi sokuthi kuvelwe baziveze sibe sincane. Insizwa ungazethula igama ngubani usuka kuphi ufika njani kuMaskandi?
Ya igama mina nguyinto ekhalelwa kwaNdebele. Mphuma eKZN St Joseph ekhaya. Emculweni kuMaskandi biza Ihashelimnyama. Ihashelimnyama abayima yokuma bethi Ihashelimnyama bathi akukho Ihashelimnyama ukuthola. Bathi kule bhizi elimnyama.
Oh igama lehashe. NgesiNdebele bathi ibhizi igama kakhulile lithi bhizi.
Ehhe.
Ufika kanjani emculweni kaMaskandi?
KuMaskandi mina ngathi ngiqala ukucula nje ngo-2022 last year. Lo nyaka ophelile ngakhipha kwa EP ngo-October. Laba bafana khona bona azanga bakhona abantu akhiphe ingoma ezimbili nje anzi abafuna abafana alisi abantu bayo kushala leta ndawu
kwa EP EP ayine ingoma ezinga
ezimbini lenye yakho la ingangakwazi ngangakwathi umaphoto akwakho lona.
So bayamkela kanjani abantu 2022 ngoba bese sichaze lapha masiqala bekungasi isikhathi bese sihle kakhulu in terms of ukupromoter umculo nanani nemicimbi bekusenzeka ukuthi ngathi bekusasenento zama lockdown and stuff and so kube kanjani inkinga ezinganganani ohlangabezane nazo ekutheni upushe iEP yakho ngesikhathi esinje.
Yeah khona ayikho azange wabalula phela lapho bekunzima ngoba yabona nje manje uma uqala ufika endimeni phela kuze abantu bengabe kwazi phela into emele khona ukuthi uqale phambi igama lakho ukuze uthole ukwaziwa ngabantu uthole nesupport. Ninje nje namanje abantu anibaye bebuzana mangikhuluma ngoba abantu manje ke manje yathi ngiyakhuluma manje kwaMthwakazi manje ngoba last year ngiyakhuluma ngazo manje futhi bethiwa futhi kwaMthwakazi wathi seli be happy futhi livukani
washuthi yabo kuthi ayiminyaka sekuneminyaka
ngizibuza
sengivukani namanje
manje lapha abantu manje mabethi libe happy livukani lo sesibiza Ihashelimnyama futhi phambi kodwa ke ngokupheni phambili ngale engase
yabazi
ini nanke ngakhuluma
ukuthi ukhona mhlawumbe omunye ozibiza ngebiza elimnyama
hayi kune
toilet le biza
toilet le mfowethu toilet le biza.
Okay
so ngiyakwengizibuza ukuthi ngempela kusho ukuthi abantu phela noma ungabe uyenza into ulento uzosicama into le nto uyayenza manje iyaziwa abantu ayikho into yabaziwa abantu ukuthi into yaziwa abantu kunzima
kakhulu akukholula kakhulu kuyadingeka ukuthi sihlale sinama platform afana nawo lawa ngoba isikhathi esiningi manje vele sekusebenza i-social media kufuneka uziqamise kakhulu ku-social media. So i-EP yakho leyo othi ize ngo-2022 yaba nengoma
ezi-4
ezi-2 iyona ekugqugquzela ukuthi ukhiphe le ngoma elandelayo noma
hayi kahle kahle ngathi ngabantu abangeze ngathi ngaze ngisithi ngcono ngikhiphe isingoma ejikelele ngoba mina vele benengqondo ngizokhipha i-album ngo-October.
Ngo-October
wona. Yebo kulo nyaka ka-October nizokhipha i-album ngo-October. So manje bayabuhlela abantu bakabakhala bathi hayi phela kuyohlala umnyaka ukuze basilindile phela thina silambile. Ngathi okay angizani ngiphake. Amabhodo ngoba vele akhona nje. Hey kuvele ku-record kulungisele right. Ngathi angihambe ngiyepheka ngibaphakele ngase ngiphaka ke manje badla imali
bathi for the kubacila bakhona manje boMaskandi ukhona mhlawumbe osebenzisana naye. Okanye ukhona elingquzana ngiyazi kuMaskandi kunabasebenzisana naye nabalwayo akwa
hayi mina kulapho kumbanga imbangaye imbanga nginayo imbanga
obayithola
hayi angizibe bezoyithola kodwa hayi akusinto engibhekele mina ngibhekele umculo nje kuphela
ukushaya
ingoma ngoba ujabulisa abantu nje
mhlawumbe sikhona insizwa osebenze nazo ezemculweni
mina umuntu emculweni engathi ngisebenzana kakhulu ku-Sports Center Sports Center kwane lencube Sports Center yena ondlalela iginga
wagu
udlala lead guitar ngasekhona eSt Joseph sifunde sonke esikoleni
intambo
uyena odlala intambo lo mjiti njalo futhi ngi vocalist yami
omunye obekha lapho wena wena ungiwole ungiwolidala
ngiyalida uyena nje seyambekha ke lapho njalo ngoba ingoma aphinde futhi ima before ingoma sayidlala abe ngiyozong setela kahle ngoba ngibhali ngoba ngoba ngibhali mina athi utayona uyibhali ingoma kodwa asifake ngale ndlela ngoba nayo imshila sihlangene la uzamile sicula le ndlela somile sicula le ndlela manje
ukushuta hlahle uphinda abe uproduce
aphinda abe uproduce
yebo na ingoma entsha eya 20 bande
lo 2023
ini EP nomisi
hayi single track
le injani yona bathina abantu ma
hayi liyawa
la WhatsApp
hayi le bayithandile abantu bene ngabe sengikhuluma iqiniso ngempela bayithandile abantu bajabule kakhulu
Kwenziwa hili uti mtambe
kuna kutuwa kwa mtuwa uchwa na wawo nga nga mtuwa
uchwa lowe thread
kuna wawo
na esene studio
pazuga ya une studio mtuwa sila hapa nasa hiyo
ya so koni studio za wafana bagiti kwenziwa hili uti na mtambe nene ntolaga na senise studio za wazulu kumbe seni kasha kakulu ngono ngeange zubano spoke center mnumu tepe skita seni kasha kakulu abadlani base KZN angisho ukuthi mhlambe ngithi kukhona into errongo okanye ngokuxasha abadlali ngoba umculo kimi ngibona ungomhlaba wonke so kodwa engifisa nje wena ukwazi njengoba icula bamthakazi engifisa ukukwazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi ngicine niba e-studio zakwaZulu okanye futhi ngicine ngiqhasha kakhulu amaciko akwaZulu ukuthi andlalele iginci
ya lapho ke ubona umculo uma e-studio nyezo lapho ngoba mina ngihlala lapha e-hip hop ne-studio ze-hip hop
I'm going to go to the house. Oganye suke wenza i-launch
I don't think I don't think sound zoyenza kwamanje ngoktoba mangingabe ngikhiphi i-film city ngizwa
sambuka wamela kodwa kwamanye ama-launch
seke ngamela
sebeke bakubona ugijima somewhere
seke agijima ngase
UVL UVL
ngase i-pro agijima ngase
UVL ngase i-propon
agijima ngase i-pro kodwa ngeke lapho sasa agijima ukuthi mento esiyitholayo hayi
lapho
sasa sisizana samadoda yabona konke ukuthi njengamanje sime sokugijima mhla 8 April lapha ngase underground hip
kuyo bekho nani hla ka 8 April
hayi ngicimbi nje omncane nje lapha ngas underground hip hop
zobathela nabantu bese sihlezi u advertise kuyo bekusenzakalani ngomhla ka 8
hayi ngathi kahle nje babiza cultural event yona
what ihlelwe yi underground
ehleli underground
uzobudlala khona
nami ngizobanjana
futhi ngoba abantu bethu awukazibonakala kakhulu emcimbini futhi khona mhla ka 8
hla 8
izofika lapha kuhle kunjani
not hip hop theater into hip hop underground iku esedini no kwazi
sengididekile la ukuthi kule underground hip hop theater then kule hip hop underground ungahlukanisela abantu mhlawumbe kwenza ukuthi next time abantu bengalahleki
ya hip hop underground kusuke ndana kahle kahle asizi i theater ne i studio kahle manje ebheka ngithi hip hop underground ipa
oh ipa
ipa so laba abanazi bebhala bababiza hip hop underground nayo futhi iba underground kanjani
iphansi
ikwazi
ukuthi laphezulu bel performa khona kube kumcimbi nje akunayo
kya kumcimbi
ayikho into bazobe khona
kuzobe kunobhinca lodumo kunomphazamisi kuno ebaningi kakhulu nanto bakhona lapha ya kahle ngiluze ngilonje ka October ajudelile
oh
wanje ka ajudelile
kuzobe lonje EP
yebo lonje lapho sithi yani
mhla ka
8 April.
Okay, ngicabanga ukuthi abalaleli labo lalele 8 April sobe sihlangana khona nami shoot first time zobe ngibona ngizobona ngoba ngathi abantu abaningi obabalayo hayi ngiyobe ngiqala ukuyobabona beperform.
Yeah, vele kulapha abantu bakhona ngathi baningi ngoba akusiyi Maskandi yedwa.
Yeah.
Uhlangene nabaculi. Une gospel, une rumba ku Maskandi. Nibaqanga nibe zoba khona.
Ngabheka mhlawumbe abaculi bakudala mhlawumbe uyabaza amabhukudwana amafika amahle abobani bani. Bebe siba nento engathi mhlawumbe engathi cishe ifane nestock fair nokanye ngithi bebe siba nokusebenzisana. Siya sabona Hillbro elokhu eBerea Park most of the time bekuhlala kunemicimbi emkhulu abaculi belapha. Kwenziwa yini ukuthi nina especially abaculi elifike manje ningabi nalokho kubambana lokho ukuthi mhlawumbe sibone nje every week thina nje ngale siyasikhathi every Saturday besazi ukuthi eBerea Park izobe kugcwele kanje abaculi bekhona nina yini mhlawumbe enenza ningabi naloko
asikuthi mina sibambana kubambana sibambene but ukuyihlanganisa leyo nto ngithi ihlanganise leyo nto yokuthi sithole leyo lawa masento ukuthi sithathe la mshini kasiyifake eShane Park yiwona masento asuke bengingekho lapha yiwa masento asuke ngingekho ngoba sinje so uyabona nginje so ngihashelimnyama ngiyimele ngiyedwa kanje. Angikho umuntu manje uzathi hayi uyangisiza o kanjani noma sokumele ngestudio manje uzongikhokhela something ngangenzeni ngiyazenzela noma manje talk nemicimbi kobona kuphi kuzomele leyo mali ibe yimi yokukhokhela nabafana bazogida ezokhokhela yonke into lapha kumele ibe yimali yami leyo. So uyabona into yakhona iba nzima ngathi maybe ngibe nasibambene kanti sibambene kodwa ke imali yenkinga ngoba ungabheka abaculi ababancane bonke sikhona abancane ake kumculo ngathi kahlahle senayisi sponsor.
Yeah, ngempela ngoba ngiye ngacabanga ukuthi thine ikakhulukazi labaculi bakudala bekuhlala hlala nje ukuthi kune-festival yabaculi bonke. Manje ayivela kancane uma ungathi nje noma ngingathi ngiyesaba nami ngathi ngifuna ukwenza nje i-festival ngicabanga ukuthi ngeke nibuye or noma ningeza abantu abakwazi ukuthi nizofika nenzeni ngoba aniperform isikhathi eside anisena mcimbi endaweni eyiningi.
Ya khona kusuka kube lule yabona mangabe ne sponsor donke into leyikhuluma leyenzeka vele ngokushesha ngoba manje mangabe into engicabanga la vele ngibuthi ayazi icawunti kwenzeka nje uze sikhuphule into kanje iyayenziwa ngaleso sikhathi
ekhaya
manje ekhaya
nje mhlawumbe ekhaya kukhona osuke wayo perform mhlawumbe ngo December omunye nawe wabonakala egoholi useqeqa
hayi ekhaya ngafiki ngoba sike sacabanga nje singikade ngikhuluma le omunye nje onesifunde na futhi St Joseph.
Okay.
Ukuthi ngoba manje madoda esebenza kuso manje anti bakhipha ama EP bakhipha ama CD. Cabanga ukuthi le CD ngo market bakhipha ama CD ngo October. CD November before value call. Sike sigida ngase esikolo sagida St Joseph phakathi.
Okay. Kube umcimbi
so. Kube umcimbi. Aba singazingakala esikolo. Sibize nje abantu ababa kompana nje sichala abantu abesikolo. Like mangabe ngibona ku speech and president day yabona. Kufana nalapho vya bona se perform lapho. Bosa batalo tight na sikhulele lapha
ulethe asemandaka amaciko ase St Joseph mhlawumbe abantu abakumaskandi ingabali
mhlawumbe kumaskandi kumaskandi St Joseph abaningi abaphumeze emqabo baningi nabaphumele primary St Joseph abaningi bathi ngathi ngaphika vele kahle ikhezi laba abaculi abaningi abasekhezi abancane baphuma emqabo
nabalapho
yini uma singahlangana maybe siyaba 50 uma singahlangana
yini into mhlawumbe ocabanga ukuthi yaneza ukukhula nilalela uMaskandi noma ukufika eGold naPapa noma
yekwazi futhi ya uMaskandi mina mina ngesingama sengikhuluma kimi mina uMaskandi vele ngikhuluma ngumalela sasekhaya sengane bengithanda umgomeni ingane zoma ngoba uma wavade edlala ingane zoma
yeah
ngizayiqhamuka nje ngema iqhamuka ngebasikili lakhe umuntu encula ingane zoma esaqhamuka lezi
so uMaskandi wavele
wa uMaskandi ngenta desekhaya uma udlala nje
kwangena
ezingoma ezingadlali thina lokujani uMaskandi nomgospel ekhaya so vena nithe ngikhula kanjalo vele ngu kodwa benayo sishiso sokuthi nami futhi kunjani ngithi ngicela uMaskandi ngangithanda iphimbo lamqhubi
yeah practice usemfulela usemukho
ngihlala ngibhizi vele kumarabi
sempapho marabi
ngihlala ngibhizi vele ngayo naleyo ngomgqumi ngiphila ngoba ngangithanda le ndoda vele iyona namanje ngimamela kakhulu vele.
So kushuthi ma emculweni nje bengingakakubuza ukuthi wena uthanda abantu vele wayishoda
ayi
ake sithi mina ngikunikeza i-festival ngithi mina wena ke njengehashelimnyama ukungikhandela i-festival ungitholele nje abaculi abawu 5 kulaba abasha bese ungitholele abaculi abawu 5 kulaba abadala wenze i-festival ungakhetha bani
obaculi
ukuthi challenge festival yethu lapha eBerry apha. 5 kulaye kulabo esingathi bona ngabadala. Angazi ukuthi wena ukudala ukubala kangaka. Hayi akuse ngithi laba abasha.
Emculweni akekho umuntu omdala.
Okay, hayi.
Shuthi emculweni akukho umuntu omdala akekho ayikho ingane.
Shuthi uzinja mncane.
Hayi angeke ngithi
umdala.
Uzoba umdala masidele le kodwa it comes to emculweni akekho umuntu omdala akekho umuntu omncane. Emculweni.
Hayi.
Hayi senzo. Umuntu uba mdala ngokomnyaka amasikhuma ukuthi eminyakeni yakhe le ngokuphila le. Kodwa ke emculweni hayi.
Shiloke ngihlele ngibuza ukuthi hayi khona abaculi abadala
ayikho lona laba. Ake umuntu omdala emculweni. Lokho angivumi ayala vele.
Shiloze wemdala ephasini
nje. Uzobe emdala ngamaphepha akhe. Nokuzalwa kwakhe.
Okay hayi ushuthi umuntu
ihora la xa lanzi zasezibizana phansi zithelana amaqiniso uzawuthola ubhuti ubani emculweni manje ecula indoda.
Hayi.
Imshela sithethe igama la kuthi wena abantu ufana kanjani wena ufana wenza kanjani.
Okay hayi ngoba trust lungise lapha endaweni yokudlala nobuncane anti baculeni shuthi ke mangathi na nginikeza insizwa nje ezishumi ngathi insizwa ushuma ngebe sengenza le
nto abaculi
abathi ngoba nomama bakhona kuMaskandi ngithi yeah ngithi mina abaculi abayishumi ongafisi ukuthi senze ngabo ifestival abakhethwa
ngafaka
bese kuba unumber 11
azinkike ukhetha abantu kusuke ngisazana ngisengenze ngiyobadlulela kwabanye abafundi kwezindawo yabona ke
yakho nami nje mangibiza abantu podcast ngeke ngilibize ngelanga elilodwa so mangibiza wena sikuthi ngiyabani
abaculi ngabathatha abayi 5 ngifaka uphinxa yodumo ngifaka uSthandwa Sabahle ngifaka intombi yabelungu
ayi uthi list omama nabo bangena
eh ngifaka intombi yabelungu ngifake noma umlindeni
Lindeni
tholele busy amafika amahle
afika ezikakhala
nozinja
le energy siyamlunga
ehe nazo ngizwaka ze energy u nosikoto
nosikoto
mphaza umthongo
umkhazamisa
umkhathaza amadika mphaza msengenini umkhathazi
khathazi
eh nomkhathazi
khathaza kusilikhuthaza
umkhuthazo amadika umkhuthazo amadika
umkhuthazo
wabenza
hayi umkhuthazo wabenza
kahle umkhuthazo wabenza kahle nomkhuthazo wabenza kahle
then kube ngumkhathazo amadika
eh
thina kwele inja mphela
ngiyifisa impela
ngiyayibona so mfowethu before sihambe umuntu ozokhipha iCD masibheka manje ikakhulukazi ensukwini zamanje iCD liyahamba liyashabalala wena ulindele ukuthi what December esingakwazi ukuthi futhi i-technology yabe sihamba ongakanani ukhiphe iCD unethemba lokuthi abantu bazolamukela kanjani iCD mhlawumbe ngoba esesibone kuningi manje ingoma ziyastreamwa nje live ezinyezenziwa kanje
okwamanje kuCD kungithenda kumakhipha lesingiletha ke ngikhiphile le abantu bebembuza iCD yakho nikubalichana ngithe ngithedele iCD cover kuphela ukwenzela ukuthi ngifake online ngoba iCD ngayenza amaCD agcine kolele endlini
ya lapho
abantu amaCD abasathengi njalo futhi abantu bangakodisa amaCD waorder bemaningi abakade bengalandi
ya ngoba
umunye athi ngenzela iUSB akade engayilandi neUSB kodwa ke mase ngifake emoyeni
uyazenzela
wena emoyeni uzoba right izomzama
hayi ngiyaqala kakhulu ukuza umculi kushuthi kuyabona ukuthi ngumculi osemncane abaningi basabambelele impela khona nabanye abasafuna ukwenza amakhaseti impela
hayi
lawa abhodala amavili
hayi isithi ngiyibone ngoba le isithi leke ngikhiphile le mina le ayinikeza ngalutho ayinikeza ngalutho
abantu abasawathi
abantu ngizwe manje ngithola umbithiki imbono somi umuntu yabona umuntu ofika ngothola umuntu edesi isithi le nami last week u-MTN ama 10 rand yamangaza le umuntu uthi kunomuntu odla ngamasethi ya
yeah, at least my by 10
right. Lezo skati mina angikwazi, nginamari.
Lama CD amaningi la asebayathengisa wo 10 rand. Akusiyo ukuthi mhlawumbe abantu bayathengela ukuwadlala. Bathanga nge ngo 10 rand ukuthi ion is stripper alpha
computer. Eh kuphela
ngoba
asahlala endlini.
Ama CD.
Hayi CD alsekho endlini.
Yeah. Nginenkulumo eyinye engakwazi ukuthi ngishilo mhlawumbe namhlanje izochazwa wu. Nina lento yokuthi mali izokhipha ama CD. Niyeni siphoqe ukuthi sivele sikhokhe imali kuthi hayi keep 100 rand iCD liyaphuma next week ukhokhe imali kungani liyenza lento ngithenge ingoma engakayizwa liyavuma yini ukuthi mhlawumbe mase uyikhiphile imali ngazothenga ngithola ukuthi ingoma angithandi imbisela imali ibiletha ama CD angazi noma wena uyakwenza kodwa ke njengabaculi uthini ngaleyo
hayi leyo kubantu abakhipha yazi kusho umuntu onjani ne manje nga uyakwazi ngiyokhipha yashele imnyama zokhipha uyathi ngempela lo muntu ngizomanginikeza imali yakhe ene lo muntu ayeke amphoqa emculweni usuke usho wena ukuthi ayike ngiphoxe ngengoma ngizobuya nayo ingoma iphila uyathi Ihashelimnyama uzobuya nayo ingoma iphila ayike ashaye iceleni kodwa ke omunye umuntu
usuke kuyila ngikuthembile
so kungone othemba mina kodwa komunye umuntu akakwenze lokho ngoba besafuna ukuthi ngempela aqale ezothinga lomuntu uzakwenzeni ngoba abantu mawukhiphile vele kufana manje abhame mntu umuntu angithanda niba ithandile ithi CD. So babhekile mfaba bathi ngishayile hayi mina ningoma qha uyazwa ngoba
ngisho ukuthi mouse uyokhipha i CD silindele
so sabase belindele ukuthi
nayo naliyana
engalingisana leya edlula leya eba more ngoba ngonyaka mawukhipha ne mele udlule lapha uzobuya khona ukhophule
niyakwenza
kodwa kuphule into esiyenza
kuzona
ngiyayithemba namfuthi labo ukuthi kune CD lezayo le ngoba ngizwile ngalesi ngihle ukuthi hayi angifuthi nomshubo lokho nana
nendlela abantu abayamukela ngayo
abantu endlela abayithande ngayo ngoba iday yaphuma ngayo yalali hambe kakhulu le ngoma
ake sithi njengoba sikhuluma ngokuthi kuzoba nemicimbi kanjani njani underground nanani unjani ngeteam iteam yakho iphelele usuyiqembu nje wona iband efulu ephelele ukuthi unabadlali unabagidi siyazi ukuthi kakhulukazi these days kuMaskandi abantu abasathandi ukwenza lezi zinto zolife what you what day so senjalo ukuthi abagidi most unayo iteam ukuthi kungathiwa kusasa nanga umuntu ufuna ukubooka ukuthi Ihashelimnyama kusasa ngine show lapha eSanetsen ngicela Ihashelimnyama
hayi amagida ngoma khona khona amadoda sibili insizwa eshaya unyawo akuyashaywa ke lapha estage yona amadoda avayise asavala ngawo ngasezebrapont hayi ziyagida ziyangabelo ziya
kwakuwumcimbi wani konje
ezibrapont kwakuyi-CD launch kajongelihle
wawuyijongelihle
lalilonja lapho sisiza lathi lapho sabambisana nalo esikhipha usuku ya hayi kwafika estage
futhi uyazethemba ukuthi
hayi
uthama uhlela
lapha kula madoda la hayi
so hayi mawuhlela lapha hayi nayi insizwa ikhona ithi yona nje Ihashelimnyama iphelele ngabagidi bakithi siyacela ukuthi mawunomshado lapha noma unani office ukuthi abafana bezonandisa ikhona insizwa uzothi masihamba ivalele sisho ne number zayo lapho kwazi ukuthi sizoxhumana naye kakhulu nabanye mhlawumbe abaneminye imibuzo esingakwazanga ukuthi siyikhavare lapha namhlanje sizwe ungavalelisa abalandeli uchaze nje ukuthi balindele ini ngo-October njengoba sushilo bakulindele futhi ukuthi bazokubona mhla ka 8 angithi
ya umhla
ka underground hip hop ngiyathemba ukuthi nami nje ngiyisiminye eminye sentombi zasemzingwane ngizothi ngiyobona khona sizwe awuvalelise lapha
ngoba ngiyabonga ke abalandeli abahle ngithanda kanjalo nje Ihashelimnyama lo ngiyavalelisa manje inamba zami zikhona ngo 0744 686029 0744 686029 ku Facebook Ihashelimnyama Ndebele ipage lami Ihashelimnyama nabo Instagram ngikhona Ihashelimnyama ku Twitter Ihashelimnyama mtholakala zonke indawo ekwaphinye ngikhona nasemoyeni ngikhona nje
nakwa YouTube
wa YouTube uthola Ihashelimnyama ngikade singitheke phumile ngathi Ihashelimnyama umuntu uzoyithola uzoyizwela lapho
ya siyacela ukuthi lapha nihambe bakithi ku YouTube ya insizwa lapha ku channel yakhe bathe Ihashelimnyama umuntu nihambe no subscribe bakithi sizokwazi ukuthi siyikhulise insizwa siyabonga kakhulu umcaseli isiminyeminye sentombi zasemzingwane ngoba kumaya ku ngiyanithanda nonke.